bafashe kumenya. Bafashe kumenya ni kiganiro gitanga inyigisho ku bijyanye n'amakori n'amatagisi. Icyo kiganiro kirishura ku bibazo byose abatanga ikori bahora bibaza. Bafashe kumenya.
Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikirana. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro bafashe kumenya mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu kigo OBR. Mu kiganiro cy'uyu munsi tubashikiriza ibikuru bikuru mu vyaranze ibirori vy'ibisikanya mu burongozi bw'ugwego nyobozi bw'ikigo OBR. Ndasubiriye kubaha ikaze kuri mikro muri kumwe na Rina Kaneza.
Bafashe kumenya.
Mwaravyumvise ugwego nyobozi gw'ikigo BR ruramutswa umuyobozi mushasha Audace Ndayizeye yagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 agakwego ubusa 91 ryo kuwa 25 mukakaro uyu mwaka. Akaba yasubiriye umushingamateka Olivier Suguru yararongoye ugo gwego kuva mu mwaka w'2013. Mu birori byo kubisikanya muri ayo mabanga, uyu yahoze arongoye ugwego nyobozi ubu arongoye ishyirahamwe ry'ubudandaji CFCB, yarashimiye umukuru w'igihugu ko yamusubirije n'umwizigirwa abona ko atankeka azobishobora.
Banze shimire cyane, shimire cyane n'ishobora umukuru w'igihugu wewe yabonye ko umuntu yashaka kudukorera mu ngata ari Audace Ndayizeye. Kandi nkaba nizera kandi narinze kudidinganya yuko twari tugejeje isemo azoshobora kushobora guteza intambwe ubwo mushinga ntwaro ba OBR. Ndifuza cyane yuko yoshobora kumara ikiringo gikwiye kubera aho OBR igeze. Ubwa mbere ko yatanguye yatanguranye ibibazo byinshi, harabaye destabilisation nyinshi cyane kuko abaprezida makuru bakonsera imisoro babaye benshi.
Amadosiye nyamukuru Olivier Suguru asigiye uwumusubiriye harimo ugukurikirana umugambi wo kwegeranya amafaranga yose yinjira mu kigega cya leta aciye mu bisata bitandukanye by'igihugu. Idosiye iraba ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu gutoza amakori yo hagati mu gihugu, informatisation du commissariat des taxes internes, hamwe rero nikoreshwa ry'amafagitire ku buhinga bwa none aribwo système de facturation électronique n'ibindi. Asaba umusubiriye gushigikira cyane ubuyobozi bwa OBR na cyane cyane komiseri mukuru nabo bafadikanije agire umutima wo kwihangana no gushishoza.
Numusaba gusa yuko yoshigikira cyane agashigikira cyane direction kugira ngo bakore bisanzuye kandi abatamuhi impanuro cyane cyane komiseri general n'abafatikanije. Numusaba kugira amatwi n'amaso ko azokumva byinshi byinshi biri byo n'ibitari byo byose azovyumva. Azogire rero umutima ukwihangana ugushishoza kugira kurikiramye neza ukuri uko ariko muri ko biravugwa.
Audace Ndayizeye atanguye amabanga yo kurongora ugwego nyobozi gw'ikigobe e mu ijambo giwe yijeje abaraho ko atankeka azobishobora na cane cane ko nuwasubiriye agiye mu gisata nyamukuru kizoguma gikorana n'ikigo OBR.
Je n'ai pas peur de défi parce que
sinigera ntinye bibazo kuko turi ngaha kugira tubitorere inyishu. Ndizera ko igikuru ari gukorera hamwe twese. Nzobandanya nkorana neza n'uwo mushingamateka Olivier Suguru kubera ko ugwe gatwara ruhuza abadandaza CFCB n'ikigaserukira kirabiterambere arico ADB ari ibigo bitegerezwa gukorana na OBR kugira ngo gishitse ihangiro cahawe. Narakoze muri ico kigo kirabiterambere ADB cahoze ari API ndazi ingorane zihari zimwe zimwe twari twarazitoreye inyishu. Novuga ko rero namba yarahinduye izina ari kugira ngo ifate ikibanza gituma itorera inyishu ibibazo by'abarwizatunga.
Arabandanya ati sinzokwiyugarana ngo nshake gukora jenyene, niyemeje gukorana n'abandi numvirize impanuro za bose kugira ngo ibintu bigende neza. Uyu murongozi mushasha w'ugwego nyobozi gw'ikigo BR asaba abakozi bose b'ico kigo uhereye kuri muto gushika kuri komiseri mukuru kugira akaza kabo gutyo bakore basenyera ku mugozi umwe
Robert imwe abantu barenga igihumbi nuko le umuntu wese nuri ayugururuge hari ya kwibariye amenya yumva mu kwari Robert Robert simwe ba komiseri komiseri generale sabadirite Robert umuntu wese abo bantu igihumbi kirenga bari muri Robert bose niyo bagize Robert uwita ba telefone yitabye nabi umukiriya azocamira amafaranga azocamira asubira inyuma uzanye declaration bakuraba ntibakwakira amafaranga azobasubira inyuma ntazobayinjira nuko rero twoheza abantu bose umuntu wese ajejwe afise icyo ajejwe muri Robert amenya yuko Robert ari bwiwe kumwe umuntu atunze inka amenya yagaza akamayiravye ingene imeze kugira ngo inkomere neza none rero Robert tumenye yuko ari iwacu beniyo kandi igihugu cyose kicunze icyo Robert kuko imigambi yose y'iterambere izokogwa kubera Robert zobumviriza kandi naje mu nyumvirize kugira ngo igo Robert ishikire ishe kurangura imigambi yose ciyemeje kandi n'abadutumye bashimwe
umushikiranganje w'ikigega cya leta ati jewe ntabwoba na gato mfise kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu mu gihe ikigobe air kizoba kiriko kirakora neza yasavye inzego zose kuja ku kivi bakore nk'abikorera igihugu bagikunda kuko atahandi iterambere y'igihugu rizova atari mu bikogwa vya benecho
umuje ku kivi mwabantu ja ku kivi hagira uwidoga intera kuko intera yanyu izoba nyinshi mwicu oya simvuge data waje mwicu igihugu kigateka na kigatera imbere intera yanyu nukuri harandi ntahandi iki gihugu tuciyumvise mu twese abadandaza bakaciyumvamwo abo muri Obere bakaciyumvamwo abadandaza bagakora bavuga bati reka tugiteze imbere natwe twihiteye muri Obere tureka natwe ntitugire inziti tubinzitize twese duterite igihugu nta nkeka tuzogishikana atari hato tuzogishikana ahantu kure
arongera ati ivyo nokora vyose ntari ko ndakorana n'ikigo OPR ntaco vyoheza ngo bishike ko
ikigo OPR mu bintu bi nkajewe mu minsi mane kintije nk'umushikira nganje w'ikigega cy'igihugu no gutunganya ubutunzi bw'igihugu nibaza yuko ikigo OPR gikwara umwanya 60 gushika ku 70% w'umwanya wose muri kubera iki ivyo nokora vyose bitaje biva hariya muri kiriya kigo chamagara bica bihagara mukazumva n'abatelefona n'ababwiye ntimuze muvuga ngo kubinjirira mu bikoko nuko nanje ndara ntasinziriye iyo numvise ko ari kibazo nakimwe cyo bakihaye kuko ico kibazo kidatoye inyishu naje sintore inyishu bibazo biri nyuma anamo e anava bibazo bitegetswe gutora inyishu nta instruction zo baha ndabajane mu muzimiza muganzo baterera ikiyumviro no bafise imana ikinshize muri byashikana nico gituba abantu muri wo muri wobe ni mureme nta kibazo na kimwe je nzokwirengagiza igishoboka gutorerwa inyishu cyose nzogikora ico ntashoboye nzogishikiriza abadukuri
yasavye kandi abagize urwego nshingwa ntwaro gukorana umutima wo gukunda igihugu kuko ngo vyose bihagaze kuri bo
araba neza ibibazo byose biri muri Obere muvyumvirize namwe mu baronkera umwana urwego nshingwa ntwaro rwa Obere ruratandukanye n'inzego nshingwa ntwaro za yandi mantuze nyadusanye yandi ma administration dusanzwe tumenyereye barashobora gukorana inifuare simwa inifuare tuwamwa muga muri Obere udakoze shaka ju uri mu rwego nshingwa ntwaro hari ivyo murakorana uwo mutima mwame muri kumwe mu rwego nshingwa ntwaro muhana hane ibyiyumviro musabikanye mwungurana ubumenyi hanyuma ibintu bigenda neza
ku bw'umushikiranganje we ikigo BRNADB bisabwa gukorana kandi cyane kugira ngo intumbero nyamukuru yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu ishikwe ko
ubuje w'icyifuzo kiwanje niki ningene ADB na OBR bugiye gukorana kugira ngo nabije bibazo tujya kumva abantu bidoka nibiki nibiki biveho ubutunzi bw'igihugu bw'ukuri by'ukuri bune koko natwe twavumbutse sinifuza ko muzompamagara mumbwira ko ADB na OBR byananiranye oya nifuza yuko tuzoza duhura ne dusiga twati kwateye tugeze mu bihe byiza kandi tuko tujya mu bihe byiza.
Mwamenya ko Odas Ndayizeye aramutswa ugwego nyobozi gw'ikigo BR yahora rongoye urunani rw'amashyirahamwe y'ubudandaji n'amahinguriro yo mu Burundi CFCIB. Akaba ari na hano duciye dusozerera kino kiganiro bafashe kumenya turabakengurukiye mwebwe mwese mwadukurikiranye naho ku munsi nk'uyu nkaho twatanguriye murakoze. Mu mugambi wacu wo kurandurana n'imizi igiturire urudandazwa rwa magendu n'uruca mu kinywabi ikigo BR kiributsa abantu bose kukijya kara biciye ku nimero za telefone zikurikira
gatano ubusa ubusa ihamagarwa kwa kubuntu ku kibazo cyose kijanye n'amakori n'amatagisi n'ikigo OBR
71 450 450 ikoreshwa mu kudoma urutoke ku bakora urudandazwa rwa magendu n'uruca mu kinywabi
hari na 77 975 975 ikoreshwa mu gihe mubonye umukozi w'ikigo OBR gigiturire cyangwa ukakora ibindi bitekubiri n'ibyo arekuriwe mu kazi
mushobora no kubarega muciye ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ikigo OBR uwezi 3 akaburungu OBR akaburungu BI
bafashe kumenya